muhamagare ndavuze ngo muhamagare
aro sheri bamfatiye hari unagiye gusambana bari kunyaka ibihumbi icumi none ntaho wabimpa nkishura oya ntaho nari ndi kuguca inyuma shajerimbabara ni ukuri ntaho nzongera unguze wapi